Murakoze duhi kaze amenyesha makuru nyakubahwa cegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD banyakubahwa mugize ubuserukizi bukuru bw'umugambwe wacu mwiza wa CNDD-FDD uburongozi bw'intara zose ibiro by'uburongozi bw'umugambwe makomine yose mwese yiyumve kuri igenekerezo rya 2024 twashimye gushikiriza abagunyabanga n'abarundi bimwe bimwe mu byafunditswe n'inama ya komite nkuru yabaye ku magenekerezo ya 2023 na mukiza uyu mwaka ngahanye n'ingozi muri komine nziza ya ngozi mu mugambwe cya komine mumba mu ntwaro kuri umusozi wa Buye aho mbere hasanzwe havuka imboneza y'amaho umugambwe CNDD-FDD sogokuru wacu nyiricyubahiro Petero Nkurunziza icivugo cyabwa giti bagumya banga tuba ku mushinga w'ibona kazoza w'Uburundi bwifashe mu 2040 Uburundi buteye imbere mu 2060 duhereye mu guteza imbere ubuzima bwa bene igihugu inama nkuru ni urukurikirane rw'inama zitekanijwe mu mugambwe ni inama ifata ingingo mu kibanza cy'ikoraniro kaminuza inama nkuru nk'uko mubizi irimo abagumyabanga bagize inama nkuru y'inararibonye abagumyabanga bagize ubuserukizi bukuru bw'umugambwe ubuserukizi bw'umugambwe mu ntara n'abagize ibiro by'umugambwe mu makomine n'abandi batwara imigwi mu mugambwe y'amaho uko ari 1036 na rero 1086 hitavye 1083 kubera batatu basanzwe bagwaye harafunzwe rero ingingo zitari nke zigiye kwisungwa mu itunganyo ry'igihugu n'umugambwe kuva uyu munsi twisunze rero ko umugambwe CNDD-FDD inama y'abanyagihugu baharanira demokarasi nyakuri mu gihugu kirangwa n'amategeko abarundi bose bakubahirizwa bakishyira kandi bakizana mu gihugu cy'amavukiro bagatunganirwa mu byabo no mu babo atawanjye wangura ni ishimikiro kandi tumenyesha yuko i ari ntakogwako intwari y'umwene gihugu yitorera indongozi nicyo gituma aha ko turi imbere y'abanyamakuru aho tubamenyeshe nuko iyo ariko aravuga amajambo bakavuga bati abagombye gutembagaza ubutegetsi mu 2015 hari kuri Petero Nkurunziza ubu turi kuri General Ndayishimiye ati bijya byarahetse ntibirahera kuko abagombye kubikora bagombye gukora ku cy'umwene gihugu yagwaniye si iby'abarongoye igihugu ku cy'umunyagihugu yagwaniye kwitorera indongozi zibikwiye ya demokarasi niba bagombye gukora ko nicyo gituma tuvuga tuti imbere ndiko ndasigura ingingo nicyo gituma tuvuga tuti n'umuntu wese yagombye guhunganya umutekano yagombye guhunganya inzego mu 2015 aha zoba ari hose gushika ngira ngo imyaka yose azoguma arondekwa kuko yagombye kujya kubiri n'iri shyaka rya bene igihugu imigambye ni myinshi ni kimenyetso kimwe mu bimenyetso bijyanye n'umwidegembyo w'abene igihugu mu gushyira ibyiyumviro hamwe mbwa kandi imigambo myinshi si isigura demokarasi gusa twe tuvuga ko demokarasi ari ubushake bw'umwene igihugu kwishyiraho byose kwishyiraho indongozi zibikwiye kandi zivuga kuri twiyemeje nk'abagumyabanga gushyira ingufu mu kubakira karangamutima k'umugambwe CNDD-FDD n'ivyumviro wamye uharanira muri yo ntumbero nyene dusubiye kwigisha kwandika neza no kubakira kwiraga igimoneza yacu Petero Nkurunziza we yatubereye akarorero mu kwicisha bugufi no mukubaka igihugu cy'Ijuna n'iteka mu gukomeza ubumwe amahoro n'umutekano imboneza y'amaho iyo bavuze imboneza y'amaho si ukwamaho mu kuba kukubaho n'umuntu yapfuye ari imboneza imboneza y'amaho rero abagumyabanga bose atanu mwavuyemwo basabwe kumvira no kumva impanuro bahabwa n'indongozi mu ntumbero yo guhindura igucacu guhera ubu hafashe ingoko umugumyabanga azogambaririra nyine kibera umukuru w'igihugu amutumye mu butumwa butandukanye azohagarikwa mu kiringo runaka mu mugambwe yongere kuroswa amabanga ari uko byagaragaye ko yihanuye ingingo mu gihe aheruka gutunganywa bushasha intara zigize igihugu cyacu cy'u Burundi umugambo kwegereza ubutegetsi abene igihugu ugiye gushyirwa mu ngiro ku murindi mushasha hafashe ingingo ko kugarukana indero discipline n'urukundo mu bagize mu bagumya banga indero na discipline n'urukundo hisunzwe ibyagiye birashikirizwa n'abagumya banga bagize komite nkuru hisunzwe kandi ko umugambi CNDD wizewe n'abene igihugu ngo ubarongore kandi ko ari wo soko y'imigambi y'imigabo n'imigambi irongoye igihugu hapfunditswe rero izi ngingo tugiye gushikako umugambi haratangujwe isekeza byo gusigurira abagumya banga imbona kazoza y'u Burundi n'abarundi harashizeho ibyo fatigwako byerekana urugo rwifashe kandi ruteye imbere kandi hagiye gutanguzwa isekeza byo kubisigurira abagumya banga n'abarundi haratangujwe isekeza y'inyigisho kubiswa iby'inkona guhera ku myaka 9 gushaka ku myaka 17 ikindi gisubiramo haratangujwe isekeza y'inyigisho kubiswa iby'inkona guhera ku myaka 9 gushika ku myaka 17 hashinzwe ko indongozi zose zishinzwe amabanga atandukanye zizokwama ziroswa inyigisho zikija mu mabanga kugira bakore neza hashinzwe ko haba inyigisho zishingiye kwirondoka hashinzwe ko haba inyigisho zishingiye kwirondoka rijyanye n'amagara meza ku bagumya banga bo mu Burundi n'abarundi bose kugira tugabanye umurindi w'igwira ry'abantu mu gihugu cyacu hafashe ingingo yo gushiraho umugwi wo kwirimbura no gusuzuma ibiba byemewe kurangurwa mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu izi rero zari ingingo twebwe mu mugambwe zituraba tugiye gukorerako hari ingingo rero zega leta inzego za leta muri izo ngingo ziri mu bisata mu ngingo zijyanye uburimyi n'ubworozi n'uburobyi ibitegwa njabuka amazi bihawe agaciro mu kubisubiza iteka ibitegwa njabuka amazi bihawe agaciro mu kubisubiza iteka byamanye nk'ikawa n'icyayi mu kiringo cy'imyaka 4 twiyemeje ko itoni zishika 45,000 z'igitegwa cy'ikawa ari wo mwimbu uzoba ushoka ku isoko mpuzamakungu mu myaka 4 gusa hashizweho ikigo kijeje guteza imbere igitegwa kivoka cyo mu bwoko bwa ruhere cyongewe kandi mu bitegwa njabukamazi urwo gose ruhimirizwa gutera ibiti 10 n'imiburi iburi maze mu kiringo cy'imyaka 5 umwimbu ngana n'amatoni umuriyoni umwe ugashoka ku isoko muza makungu mu myaka 5 umwavu w'ikirundi udatitura isi kugira ngo hatezwe imbere uburimyi buzira akanenge buhurumbirwa mbere no mu makungu byo bitagirikitire bio kumva z'umutekano w'igihugu hasabwe ko imbuto zose zitegwa zibitegwa nkenegwa zokoregwa mu Burundi igisata cy'uburovyi hafashwe ingingo ko kigiye gutezwa imbere kugira ngo gisahirize mu butunzi bw'ingo n'imiryango n'igihugu gushinga ibigo by'uburimyi n'ubworozi by'akarorero agropole bingana n'amahegitari 200 kuri buri ntara mu makomine naho bingana n'amahegitari 100 muri ibyo bigo akagwizwa ibitungwa by'inkwavu z'amaraso masasa muri ibyo bigo nyine centre nese hasabwe ko habihimiriza ry'abene gihugu kugira bafatanye amatongo barimire hamwe kugira haboneke umwibu mwinshi hanyuma dutangwe kurimisha uburyo bwa kijambere bw'amashini mu bidukikije hafashe ingingo yo kubandanya umugambi wo gutera ibiti ahantu hose hatarimye no mu bibanza birimwo inyubako rusangi nk'amashure amavuriro no ku mabarabara ibiti bibana n'inimo bikabandanya gutegwa mu ntumbero kubungabunga amashamba ibiti no kukingira ibidukikije hafashe ingingo yo kugabanya ku buryo buboneka ikoreshwa ry'amakara aturuka ku biti hagakoreshwa ubundi buryo busubirira amakara nk'akarorero gukoresha umwuka kubijyanye n'amagara y'abantu kugira ngo agateka kumugwayi kubahirizwe hemejwe ko inyubako zo mu gisha cy'amagara y'abantu nk'amavuriro ibitaro bigiye gukurikiranwa cyane z'ibinyubako ziteka mu ntumbero yo guhindura ishusho y'igihugu na bene cyo isuku rigiye kuba itegeko mu Burundi ku Burundi wese haba ku mubiri ahabaye nahakorera hafashwe ingingo yo gukurikirana amakaminuza arimwo igisata cy'amagara y'abantu mu ntumbero yo guhinyanyura no gutunganya indinganizo y'ico gisata yotuma tugwiza abaganga benshi bibaye ngombwa tukaronka bo dusagurira amakungu hasabwe gutangura kwiga ibyankenerwa byose bikenewe kugira ngo ingwara zahora zituma abagwayi baje kwivuriza hanze mu mahanga bashobora kwivuriza mu gihugu hisunzwe ko mu bihanza amagara y'abantu na cyane cyane ugwaruka harimo ibinyobwa nyobyabwenge bihingurirwa hano iwacu kandi bidandazwa aheshi bidakurikije amategeko hasabwe ko byohagarikwa burundu hakabanza kuba ivyigwa vyimbitse ibijanye n'indero urwo gose rugiye kubera kurera umwana w'umurundi rufatiye ku mico n'imigenzo yamyiranga umurundi n'abarundi kugira ngo umwana azovemwo umurundi yuzuye iteka n'ubuntu hemejwe ko haba isuzumwa ryitunganywa rishasha ry'ivyigwa mu mashuri y'abamatomato ayisumbuye na kaminuza hisunzwe amahangiro y'imbonakazoza y'u Burundi n'abarundi uburaro mu mashuri yisumbuye burasubijweho mu ntumbero gukomeza indero y'ugwaruka eka n'uburaro bwa kaminuza y'u Burundi bugiye kugarukirwa mu kugarukana akanovera mu ndero guhimiriza kandi abikorera utwabo gushira imitahe mu mashure afise uburaro hafashwe ingingo yo gukomeza inyigisho z'ubuhinga n'imyuga mu mashure zituma abahejeje amashure bashobora kwitekaniriza akazi batarinze gutega amaso leta ahubwo bakayunganira hagiye gutorokanwa ugwaruka n'abandi bafise impano zitandukanye kugira ngo bashyigikirwe abanyeshure bandika ibitabo bisozera amashuri ya kaminuza canke ibitabo byandikwa ku bushakashatsi basabwe gukorera ku byo tujana mu iterambere umutekano w'igihugu n'abenegihugu ni karahara mu Ruganda ntibacure aricyo gituma umwenegihugu wese ategeze gukunda igihugu ciwe akongera akakigwanira bibaye ngombwa akacigura ubwa mbere hafashwe ingingo yo gukomeza inyigisho zo gukunda no kuzirikana igihugu ku murundi wese hemejwe ko hagiye gutangura inyigisho zo gukunda no kundisha igihugu ku kiringo kingana n'imyaka ibiri kugwaruka gose ruhejeje amashuri yisumbuye imbere y'uko batangura inyigisho za kaminuza cyangwa baje mu yindi mirimo ubutungane kugira ngo umwene gihugu wese atunge yongera atunganirwe mu byiwe no mubiwe akongera kandi akishira kizana mu gihugu cyamwibarutse dutegerezwa guharanira ubutungane butunganiriza bose mu ntumbero gukomeza umubano mwiza n'umutekano mu bene gihugu kiranoneho abarundi bose barangana imbere y'amategeko mu bijyanye n'intwari ibereye turemeza ko imbona kazoza 2040-2060 tutazoyishikako tudahinduye inyifato n'ingendo twese ubwa mbere hasabwe abarundi bose kuzirikana ko Imana twayihaye ikibanza cya mbere bayikunde bayiyoboke mukuri no mu bikogwa hasabwe indongozi n'abenegihugu kuvavanura n'ingeso y'ubujyaje ubunebwe umwe wese icakora kibonekemwo umwimbo hasabwe indongozi kubandanya bitaho ibibazo by'abenegihugu mu kubumviriza no kubereka intumbero ibereye mu bikogwa by'iterambere hasabwe ko utunganywa inyigisho zo gukunda igihugu no kugira ubuntu mu kazi kubacamanza kugira ngo bahinduke hasabwa ubyiga ko umugwi wo gutohoza ukuri no kurikuranira uruswa ikiringo ntabanduka ukanyarutsa ukongerwa sozera ibikogwa bawujeje kuko imigwi nk'iyo y'ubutungane bunywanisha ya mifisi ikiringo imara kugwanya guhana no guhasha bimwe biboneka uwo wese agifisa agatima kuko igiturire kunyuza itungane rusangi no kugira urudandazwa bwo mu kinywabi kubandanya gukurikirana abahuza bo ku mitumba mu ntumbero yo gukomeza ubutungane kubandanya gukurikirana ibijyanye n'agati y'akazi na muntu gushiraho umugwi w'abahinga bajeje kwiga gutegura no gukurikirana amasezerano atandukanye leta igiriranira n'abikorera utwabo n'amashyirahamwe asanzwe asahiriza mu iterambere ubutunzi amahinguriro gukora ivyigwa byerekana ibyo byose bishobora guhingurirwa mu gihugu bikongera bigashogwa mu makungu kugira ngo bishobore kutwinjiriza amafaranga mva makungu gushigikira amashyirahamwe ahingura umwavu ku buryo ku mwaka ugira kabiri ni ukuvuga mu mpera z'umwaka w'2025 dushobora gushorera ku isoko mpuzamakungu amatoni angana n'5,500 by'umwavu gutangura ibyigwa byo kwerekana ubwoko bw'amahinguriro yo kubakwa muri buri ntara bivanye n'ubutunzi kama dusanga muri buri karere. Hafashwe ingingo ko haba ibyigwa byimbitse byo kwerekana ingene amahinguro yose ya leta n'ayabikorera utwabo yahuye n'ingorane yusubira kunagugwa gutyo n'akazi kakagwira mu gihugu. Kuronsa byankenerwa haba abakozi canke ibikoresho igisata kijejwe ubuziranenge bw'ibihingurirwa mu gihugu mu ntumbero yuko icyo gisata kija ku rugero mpuzamakungu sacha beben amasoko ntanga nguvu. Hasabwe kugwiza umuyaga nkuba ukwiye kugira ngo amahinguriro ariho n'ayari karubakwa aravuka akore neza mu ntumbero yo gushika ku iterambere rirama ubutare. Hasabwe kwiga uburyo bwose bushoboka kugira ngo ubutare buterere bimwe biboneka mu migambi iterambere y'igihugu. Hasabwe gushiraho igisata ibisata by'inyigisho zijyanye no gucukura no guhingura ubutare mu mashuri yisumbuye na kaminuza. Ubukera rugendo mu ntumbero yo gukwega ingenzi nyinshi hasabwe ko igisata cya mukera rugendo cyitabwaho gusumba ibibanza kama by'ingenzi bikanagugwa uburaro bw'ingenzi bukaja ku rugero mpuzamakungu hagakomezwa isuku no gukoresha ubuhinga bwa none mu kumenyekanisha ibiri muri icyo gisata. Hasabwe gukomeza inyigisho zijyanye n'igisata cyo kwakira ingenzi haba mu mashuri yisumbuye cyangwa kaminuza. Hasabwe gutunganya gushasha no guha ubwigenge igisata kijejwe ingenzi nkuko bisabwa nkuko bisanzwe biri mu bihugu dusangiye akarere. Hasabwe abagwizatunga b'abarundi n'abanyamahanga gushira imitahe muri icyo gisata cy'ingenzi gutwara abantu n'ibintu. Hasabwe ko amabarabara yose yononekaye yosubigwamo. Hasabwe ko hoba ibyigwa by'ingene hutunganywa neza ikibuga cy'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye n'ayandi marembo ingenzi zinjiriramwo. Hasabwe ko hoteza imbere ibivuko biri mu kiyaga cya Tanganyika. Hasabwe ko hotunganywa ibyigwa byo kwerekana neza itunganywa ry'igisata cyo gutwara abantu n'ibintu bihuye n'imbonakazoza y'igihugu. Ubudandaji gukomeza imigenderanire ishingiye ku budandaji no gushiraho politiki tomora neza ibishogwa mu makungu. Hemejwe gutunganya neza urudandazwa rwo hagati mu gihugu. Hafashwe ingingo ko gushiraho umugwi yo gushiraho umugwi ukurikirana igurishwa ry'ikawa kuva icera gushika ishogwe. Gufasha amashyirahamwe y'amakoperative kugira ngo abe ariyo azoza aragaburira amashure afise uburaro n'amakambi y'igipolisi n'igisirikare n'ahandi bishoboka. Igisata cy'amabanki amashyirahamwe yo kuguranana n'amashyirahamwe gukinga impanuka n'ubwishingizi. Hemeje gutanguza isekeza ryo kwigisha no guhimiriza abene igihugu kubika amafaranga yabo mabanki n'ayandi mashyirahamwe yo kuguranana. Guhimiriza ko umugambi wo gukoresha ubuhinga bwa none mu kubika no guhanahana amafaranga wukwiragizwa ibi navyo bikaba byufasha gutuza ibiturire no gutwara amafaranga menshi mu minwe. Hasabwe ko amabanki yoshigikira imigambi minini kandi yo mu gihe kirekire mu bisata bitandukanye byo kugwiza umwimbo. Gushikira amabanki yipfuza kuja gukorera mu bindi bihugu no gutera intege amabanki amabanki mbamakungu yipfuza kuza gukorera mu gihugu cyacu. Kwigisha no guhimiriza bene igihugu kwitabira gukorana n'amashyirahamwe akinga impanuka n'ubwishingizi uburaro. Hasabwe ko guhera ubu haba mu bisagara binini cyangwa bito inyubako z'uburaro zizohora zubakwa hisunzwe imbonakazoza y'u Burundi n'abarundi muri icyo gisata. inkino no kunonora imitsi havajwe inkingo ko igisata cy'inkino no kwinonora imitsi kigiye gutunganywa ku buryo haruhande yuko gifasha mu kubungabunga amagara y'abantu kiba kandi gisata gisahiriza ubutunzi bw'igihugu gutunganya igisata cy'inkino no kunonora imitsi byubakiye kuri mukerarugendo igisata cy'ishusho y'u Burundi n'ubuhinga bwa none kuko atawutegwa iteka tekeye mu byatsi umurundi wese ategerezwa gusukura no gushariza aho aba nahakorera kubw'iyo mpamvu hagiye gutunganywa isekeza ry'ugusirimuka hasabwe abarongoye ibisata by'ubuzi butandukanye ko abakozi bose botonda aho barangurira ibikogwa mu mwambaro uranga ubaranga kandi ubereye nkuko biri mu bindi bihugu hasabwe ko gukoresha ubuhinga bwa none mu bisata byose by'ubuzi bw'igihugu byo bitegeko imigambi yatunganijwe igasozegwa bidatevye hagiye kwigwa itegeko ritomora neza ibijyanye no gukoresha telefone ngendanwa ku kazi kugira abakozi bose ba leta bakuru umwanya utekanijwe n'amategeko gisata cy'imigenderanire no gufashanya n'andi makungu gukomeza imigenderanire ishingiye kukubahana hagati y'u Burundi n'andi makungu gutororokanya amashyirahamwe igihugu cyacu gihurikiyemo kandi gitangamwo intererano ariko usanga atakarusho kaboneka ayo mashyirahamwe azanira igihugu n'abene igihugu kugira ngo ingingo zifatwe zibereye ibintu nyamukuru byashitswe ko nibi nyirango turasura kugaruka kuri bimwe byagiye biravugwa ica mbere dutangurirako niki tuvuze tuti hagiye kwigwa itegeko ritomora neza ibijyanye no gukoresha telefone ngendanwa ku kazi kugira ngo abakozi bose ba leta bakore umwanya utekanijwe n'amategeko dusaba yuko umukozi wese wa leta afitaniye amasezerano y'akazi na leta atazosubira gutondana kwinjirana mu kazi telefone ngendanwa ko azokoresha telefone yo ku kazi telefone ngendanwa azosura kuyikoresha amasaha y'akazi ka leta aheze iki rero nagomba muze kugisigura neza bose atangure kukiza kuko mu minsi iza hagiye gufatwa ingingo ibindi ni rugarukira ubutunzi bw'igihugu kwiyemeza kugwiza umwimbu w'ibishorerwa hanze ikawa itoni 45,000 nivyo twiyemeje muri imyaka 4 igiye kuza no kuvuga yuko twafashe yuko amafaranga yova mu ikawa yoba yababa amafaranga akenewe mu kugura igitoro hanze niyo shingiro igitegwa kivuka twagize mu bitegwa njabukamazi kuko ibyigo byatweretse mu ngendo twagize hanze mu bihugu byinshi haba za Buraya ha muri Aziya eka mbere no muri Afrika byerekanye yuko igitegwa kivoka kiba igitegwa njabukamazi kandi barabisaba gose twihaye rero intumbero yuko mu myaka 5 twimbura umuriyoni w'amatoni tuvuze umuriyoni w'amatoni mwumve yuko uwo muriyoni w'amatoni uza kuzana amafaranga mva makungu umuriyaridi umwe w'amadolari iyo rero ni hangiro twihaye kandi kuva ku munsi wa mbere tugiye gukwira mu gihugu dusigura iyi migambi yose iyindi ngingo yafashwe yugusahiriza ubutunzi ni yuko ishira hamwe ihimbura umwavu ritanga ushorera umwavu hanze kubera amashira hamwe ishira hamwe rya fomi ryaramadikorirwa riraheraheza amahinguriro mashasha gibujumura ryaraheze hama ijyo mu kumoso nayo bariko barugara ibyuma n'icyo gitabo twavuze kuti mu myaka 2 be bashora ibihumbi 500 by'amatoni ashobora kwinjiza hafi imiliyoni 450 z'amadolari ibi tubivuze kubera ejo tuvuze tuti twebwe turabona ko hariho ikibazo cy'ukuronka ibidandwazwa hanze rero reka tureke kwidoga nkuko twabivuze mu masengesho aheruka turiko turoga turibira twibirukana amafi mu maboko nivyo rero muri make nagomba ngarukize ko ibindi byinshi mwumvise kare by'umugambwe ingene sa twitunganya haba gutunganya abazo dusubirira duhereye ku biswe by'inkona ibiswe by'inkona batabizi n'abana afite imyaka 9 gushika ku myaka 17 niyo tugiye gukorera ko kugira umwana wese akure azi guciwe azi cyo cyavuye niyo kija tumupange neza abo umwana akerebutse umwana yubaha umwana akunda ibikogwa umwana akunda igihugu umwana atambuka neza hanyuma ejo twe dufise abana bazoshobora kudusubirira bazi nyene bapanga neza igihugu murakoze.